Ndine Sangwani Muntali, makala Lilongwe, area 51. So area 51 B Street 5. Ndine mwinangu ati mwimene mwiona I Sangwani nayo. Ndine inambika mchaka ya 2015. Ndine boyamba sana ke nkachido yang stars. Ndi anda ukutuanu kuno, angkanguri kwa mnya timu ya Sangwani, kwa mnya timu ya Sangwani. Na bizuri na singesina, kala Sangwani na ile. Kuma timu ya chaguli ya angitazi. Kwa kuno kukuma chukwa mnya Sangwani na ile.
Dinandu mde ule. Nima puzulo galambo, ndili standard 7, ndili nzaga 11, nabado 2-0-0-10. Pre aminama ndisangalata wundi and Rashford, ama menye Manchester United. Bangita, Prince Swell and Pira, for your name, Nimagonda and Pira, Tamona and Zang and Duamuna, Ramasera, Nimasidil and then Masuela now. Eh, Pamela was in Edward Victorian and Nelson and Bosel and Pira. What an official. National rim, yes, a big bullet. Wouldn't that rule and pillow, Malawi?
Lachwili, mwezi wa Friday. Tima basa ntawe yao kwa mba tuko loko. Fika chama 3, chifwa halibo matimu wa ambili. Kati maanda, kwa mbi under 10 mpaka under 17. Session ya 1 hour 10 minutes. Imene 20 minutes ama kandi desi home up. Kina kina ama kala ndi nthawi yogunda mpira 30 minutes in ma minutes omalizirawo amazamaliza so ndi warm up. Zambini mvudwa nthawi kwa makolo ngati kwa namene ama kuneza mpira kwa kumano luso alinalo ana wati matha kwa basa nthawi ama eso wati matha kwa waimita na training sessions zao kuti lata nende maeso kena kwa mazaviti za buina kamaliza zao za school nipoti malimbikita kuti school ndi mpira zose zende alimozi mbali ina mwina ma games atu maa weekend ina matho kala mama amene makolo au samata kufo meneza kuta zibita. Hivi nama sana, chifuaji mwina chakubwela mojero.
Kumaso tina timata kutusa player kupitisa ku chigola kada meme ndaka da meazungu kumwe mwana amathamulira school fees chili chose kuma mulipira ndiwo titalusa kuma player mozi mali tadala na captain wa mbira wa timu pano pa menya ku chigoli chili chose amampangira ndiwo amamphunzisa school kumulipira fees
tuvala ngati chose amabwera sunthaina yake kusaenda so zvino maso takaru wina ku matrophy angapo mano male kunongo ku matrophy ambira makhau pa ndrama matrophy ambira mkwera 25 kuno 49 kuno takaru wina trophy ambira umwe tinawina ifeyo tingacha kuti ufunge liki nayo ufunge timu tangamba umene kuti izvike kuti anthu aiziwe nayo trophy angati ufunge tinawina naye ama timu 16 tinawina na kanamba 1 tinapezeka nandi pa 17000 kuti ndi mpira mene ulili kunongo ndrama zoti zimakhaza mbiri kapoti ifeyo cholinga ithu wambiri mafuti anawa apeze chochita komanso azimbikira kuti pasogolo akhani sogola bwino komanso kuti sikulu yawo ipite parali ana ambiri kunowo amapeze kuti ambosula chamba ambopanga zoyipa futi akusowa chochita pamene dele timakhati ndi anawa kugeza nawo bwino bwino kuwaunikira kuti sogolo lawo lingakhalezo modani sikulu nangangapanga modani nanga sikulu ndi mpira zonse ziko zoyenda modani kale itanizo yari mune muyona ari muzambiri ilibe timapanga ndi feyo mukoji feyo mukoji management timazongerana drama kugula kati majenzi tigule kumpira ngeko chani kuti timu ili muna tipizi ina yoji kuno wosi tsongeza drama kwa mwana wali analize fora nao timanga watenga ndi feyo ngoti azamenye mpira ndiwazo wakuze eso pekadali pano palibe benefit umwe feyo timapeza kupangizana wangu wanzo ndi uo sukuli sukulo lao ndi muna kusukulo na uso za kale babu mina ngali kuzakira kuapisa benefit mino timu kazakaya kula ngamena ndina kuyamba kuti mina zakala kuti super league tikozo pese kada mbukusa mapleya mbukusa maiba kunja kwa makama timu ina kula kula kumene ne timu khatu kaneza kwa mbe wadale panopa bali be benefit yose le mangu timu timu pesa kunoko timu nkhandi anawa tijeze nawo tuapuse sogolo tuapuse sukulu basi fandingi timu ngo songisa na makochi tongeso nke mina so ina kamuzi mina ongova kukoma kuti mina angudusa ambese kuti angudi glow kampira timu ino tikamamenyesa timu management yaife timagalira kwambiri kuti timu ino izaveke Malawi izakhale ku marimu ena oti anayamba ndi ana kukula nawo mpaka zafika kusukulu timapuleya angapo a timu mwina zachake kuti mkuno akamenye nacho ndipo olifeso kumene mkulu wa super league ngati kusukulu zingatheke komanso nawo kuna kuti nafeso zakhale ngati akadami zakhale ndi chilichonse kutheka kuti zakhale ndi drama tizathe kuwalivi ana school fees anena amasiri katatenge kuwasamala kwapusa pira anaja kuwasukula kusukulu kusukulu uku azakhale mapuleya abwino azapezesa chochita kusukulu kwambiri tikafuna kwambiri